Sekuboshwa kwabesilisa ababili abeyamaniswa nokubulawa komfanyana oneminyaka emihlanu ubudala uDiteboho Junior Phalane waseSoshanguve ePitoli. Le nganeke yomfana yadutshulwa yabulawa ngenkathi kudunwa imoto kayise ngolwesihlanu lwesonto eledlule. Ethula-ke umbiko omayelana naleli cala umkhuzi wamaphoyisa kusifundazwe iGoli uTommy Mthombeni uthi-ke oyedwa walaba abasolwa utholeke nesibhamu esingekho emthethweni kwasona-ke sithintekayo kwelinye icala lokudunwa kwemoto.
Amapolisa abambe abarhanelwa ababini aboyanyaniswa nokudutyulwa kubulawe inkwenkwana eneminyaka emihlanu uDiteboho Phalane. Le yinkqubela phambili eyenzekileyo sukela oko kwehle esi siganeko simasikizi kwiveki ephelileyo ngolwesihlanu, apho le nkwenkwana ibulewe khona ngaphandle kwekhaya layo eSoshanguve kumandla ePitoli ngethuba kuxhwilwa isithuthi sikatata wakhe ngamadoda axhobileyo.
The investigation has led the team to specific addresses in Soshanguve, whereupon we arrested two suspects in different locations. In one of the locations in the house, the suspect was found in possession of an unlicensed firearm. In the other location, we also found the suspect not too far from the crime scene or proximate to the crime scene, where we arrested also the second suspect in possession of unlicensed firearm.
Omnye kubarhanelwa abathathu ebebengqaliwe usagcwele amathafa, kodwa noxa kunjalo umkomishinala wephondo uthi ziliqilima iintlelo eziqingqiweyo kulangingqi ukuqinisekisa ukuba abo babandakanyekayo bajongana nengalo yomthetho.
The team which the minister have launched, clearly it was displayed to the community, and that team we have also put an officer who commands that team. We have put Colonel Mukoboto to ensure that he operates within that space.
Abarhanelwa ababini ababanjiweyo baza kuvela phambi kwenkundla kamantyi kungekudala. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka, eEldorado Park.